pose style yako. Upose kama unafikiria, ikuwe like unafikiria, ni kama unafikiria. So the first country ni
Cameroon
Yaounde,
Burkina Faso
Lesotho.
Mm-hmm.
Capital city of Lesotho. Niamey. Niamey. Lesotho,
capital city. Where is the capital city?
Lesotho. Mm-hmm. Guys.
Lesotho. One.
Lesotho. Say Skumbuki.
Three.